Nyame de ode oba papa we bi ba wa unu ho da chi da adane adane bi a mechire da asafo urade de be ma papa bere wa unu ho da enu nti ye nkonko ware kwa we ene fa suko ura ware wanka sa wo mfa wo nyansa ekwan so nkope obi a ne ho ofe afa na wo hu na mane akofa urade yi urade yi urade yi enti ansana ubetu anamon se wo ko ura wawe mu no koko hu no nyankopon ne ka wasem kire nansa kwa be ne fa so ni wo nyankopon di nkomo ken asem kire no yiso de fam pai bom yem fa onyame echi enware emfanachi ma wonyankopon ni wanim kan ne di nachi uko di nyame anim kokko ware a ye bo wa mwani efrapa nyame te soro pa otini baby uko ware no umu no papa no nyankopon awo som no wode tete no enti mfo wa ware ehinta nyankopon me nyankopon me di wanim kan wa ware mu abrebia onipa de wona wo sori a wo bedwini se ah baabi a medre metimesu ya madwuma kama me mfia medre se manware a e kakre be hadwe enti onipa wona wo bedwini ho nyanya mele ba bedwina ma wo de adwina ma se yemfa ndwene enti se wo dwini ho wie se wo beware wie a de aka ye hwan dea onyankopon dea se ose me bua yenko twero se mu nyenko nkohwe yenko dea danse Proverbs chapter 16 verse 9. Yen koshe. Proverbs 16 verse 9.
Mebusa metre edunsianyi monkuno. Onipa akoma na adwene na akwan ho.
Onipa akoma na adwene de ai. Mhm.
Na Awurade na osisi na namon.
Wonyame na beba beye dai. Ba be sisi wanama amam. Enye wo na betutu namon tumirika ko wura awarie awariem akonya mu problems. Wonipa wakoma na dwene wakwan ho se de adure de se be kwa aware adwene ne de wo ho ansa na beto na mo akwura aware ni mu de agi se nyankopon agi nyame ene obetumi ayi wo yire ana oba de na mam ye ni pa kra me se ya na nyankopon ankasa na wodo yen I know what doing. Amen. So what person wa warrior ya krabeshe? Na wunya oba obetimi aboa wo. Ama wadi abrabo mu nkun. Timi ne na wo ma. Ma wuni fie oba ne betimi atete wo meye wa urade suro mu die a. Agi se oba osuro nyankopon. Sa oba osuro nyankopon no so no. Agi se wo hwehwe firi nyankopon because ono de achade papa nyina ya ne dia enu ti du mra bi wodifu obi wose urade nyankopon wo mudin krante ene boni akum wodifu nyina aka menko a mepe ena maka wo mu aka nyina difu aka ni nyina omu nyina akotokoto abosom omu nye papa menko a mene papa amaka ena urade se wo boa enye wo nko ne papa waka mi di fo ma ko ma ko sey na asie
7000
ena me di wo ma asie mi mie won so ade papa wo ho ena bone enso wo ho ye wo fake ena wo den original senior enioma fake wo ho no sa pepepe ena nipa mu so fake so wo ho wan hwe ya uba ko shea obi ya obaka se wa shea obo nsam ufi abaifo ne de man so so mo ma abaifo asom nyi wo mkakra na mo na mo pe na abaifo timi ye mo wo na wo pe o na abaifo timi ye o because wo nyankopon na wodi wanim no a wo tutu nipa na mo ma no no wo se nyankopon se wan kasa betutu na mo e san se wani wa ko no nti ani wani bresika pe boni abasase su nti oba we de sika we de fie mi wan na meye ye no oba no so akwa sha wo so akwa tete wo Oba osuro nyankopon ne ware no. Onyankopon de betime yi sa oba ni bia ma. E ma papa o me ma papa o pa. Ansana. Ubenya oba papa na be ma papa mo aware ne timi etim. Momo timi aware akopon kokora ne merewa no. Aji se nyankopon. Yen hwe Proverbs wa chapter 16 verse 1 to 3. Proverbs chapter 16 verse 1 to 3.
Emebusa metre dunsia enyimu ba akukosi miensa akomansiesie ye onipa de na tekyere mammu aye frewrade
enti wakoma ena wobesiesie na ade akwa ewrade anim obitimi ya fast sister me bom pa ya hwehwe se ewrade be ma me ho kafo obi ewrade ma wari a me be wari me nya me ho kafo wo ba be di manim o ma wari na ade wo nkonkora be di manim enti wo na wobesiesie wakoma ewo nyankopon ni matimi afre nyankopon amana be ma oba papa anase oba papa na wanya no obema na bedi wanimu awawie nimu na atimi awie wiye ene da biyo
onipa kwan nyina ate
tie na se wo wo de ompa ebo ne kwa nyankopon animu a ono no obema umuaye anani wasa
osi akomansiesie ye onipa de na tekyere mammu aye fre urade
aha wana me pay wuna ube siesie wakuma se urade nyankopon mepe me hokafo aware no metaa mo aso na ketre memu aye ne de onyame ne bema omuaye ede wo ba bi bebre wo abra bom urade nyankopon ne bema omuaye ede bema papa bi abra wo e wo abra bom to tre no se sei
onipa kwan nyina so te nani so
aha
na honhom karifo ne urade
aha
fa onwuma she urade nsa now why you need
betim
amen
onipa wakwan nyina ti nyankopon ni so eti wutimi fa bibia hinta nyankopon ni nyame nim kama ni nyaye da na fa wunyuma soso ye dan se nyankopon sa na wadwini betim ema madwuma mo beye ne wiase se mo be ware awoma adifie so ahwefie so sa adwuma no agye se wudi se nyankopon sa no yi papa amaw ama ware na yedai etumi etim so aware ni betim a agye se urade nyankopon amen
amen
emfesika ni bre ani wani sukan wei ani wadwene ni wunyansa enko kodi nyankopon ani mu kan emfa ubi bizie nyankopon nen afa ekyire se ukokoto aware ni de uti ko hyem na afei aso wonan awie na ohun de wonya oho no afa na ukoko bisebisem eh na sense ne sense de oba we ti afa na ubisebisebisa na se na bema we kwa sense na sense ne wote ye nko hwese wo bible ma ye nko proverbs proverbs chapter 20 enu de ebeye musu ama pa 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 nyame be kyire wonyansa pa proverbs chapter 20 verse 24 to 25
mebusem
mhm
etire adionu
mhm
enyimu adionu nan kosi adionu num
mhm
obarema anamo ntutu ofri ewrade
beema se wo betu anamo akoware busenyankopon se wo ye sofo se wo ye hwan asofo okra hia saade ewe pa beema wanamo ntutu ofri ewrade aha
na ebeye den na onipa behunu na akwan mu
ebeye den e na wu de wuye nipa wu behunu akwan mu se oba we na ye a me kwa ware no edina bedi mi sofo maame ama na beboa mi sofo juma me edina ba be wale abetena bi fie wadwuma bi a wo ye ama na beboa wo mhm yenko
eye fidie ma onipa
tia tia ye pa wose de ye
eye fidie ma onipa se obepe ntem aka se eye ade kronkron
wose eye fidie mawo se obepre wo ntem oba we de me yira no no eye fidie ma se obepre wo ade we ye ade kronkron o oba we de we ye we de fidie ne so sister isi bre ne ho asii we de oba we de wa be di ne ho adanse ye na wa kanfo no wa ke ka ne ho se o we de obebo ame eye fidie ma se obedi kan wa wo de wo pe apepre wo ntem akwadi ade we hu adanse ade ye ade kronkron edie biem
Na ubeshebo ansana we bise bise mu.
Na wunene be kwa kwashebo wa wedding dem edika wa seno. Afa obe tumusuo mo wie no. Afa na kwa bise bise mu. Eye fidie mawo. Se wankasa ube pre wo ho akwasha adie bi bo. Sa adie we ya de kron kron. We de no ana mepe. Ube ka de be so ba we menye no ana mepe. Na fechre ya ubese ho boawie wede ye ya ye nsebo fe ni wase boawie no echre yi na ukobusebusem eye fidie ma watɔ afidie m afidie bi ayi wawie wase boawie aware aware ye nyai wunya seka wase boawie a wakɔ sɛ afidie m dodo ai fro. Was it a ye fidia ma bear maybe? So a bear plan wedding a me any more kind. I cock us or bow away at the cron cron. No, I was a hobo. No, I send a caway. I fear your own to me, Mwawano. Was you when you when you go? Why you put no money in our pot of pot or say what they know? I fear now could be sabbis as any or barnet here. A ye fidia mum. If you didn't know, so when every
man,
as we have one from our worry and friend and copoetti, me and me, Janai, me, Yami won't give me some more of my worry and would die. If he said, me, many, Yami and him kind, me, 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 Kunu Obinim, your worry of free young copon what that lets me. Mi bise nya mi busa anu ebru 20 ansa na me mede mensa kawa ekwose enu nti na mi problem bi ebe ma wariem bia me nya nipa ensense maka na bonten ene ma mede beja wariye se awariye ne nya de a ene nya me ne de ne ma me. I just said, in Yamenu, be me free. Yanko pony, Munia, et see on Tame, and what the mammy. Name a womb party up until the womb will be the papa. And for swap, baswa, mammy pa. A yanimonia, mammy pa. Mena, me, Chirawano. Me, Mikunu Busan, Yamen, and Yamede, me man, Miss Mibusan, Yame, and in Yamede Mikunu, mammy. My warrior didn't see ya. Who's a Florence Obinim? My warrior, we say, my secret in a major one. For some of you, also a deep war. When in Yame walk contact, who are the Pomus and Yame? Yame back kind of prepare pattern. Chat rather. Busan Yam coupon once. Answer. And until winning, baby. Any power, marriage council, ni in a chino. A beca intasem biatrimo, a intasem diabi. A beca 1 week. Ama makwasa me kawan. Me da waria na me son dieke siebi. Yankupo be many, and wa de hunumu, and na, and nem, madda. Me son die. Na bofu obi anataban so so pa e ka bom se grau enu abegina manim se nyame eja nyame oba nyame nkonkonu se o matena se twa mi nto o mefa memra enam se me kwai uti ewie enam se me kwai da ye na ehu pa eno se wudi edi mechi se wudi mechi a ubehu ba bia me de wuko. Me catch us in your major, your meoba, your meal cocoa trassy. Or more chon, a meme for me uncon, one tiana, and cassa di mechi, kawanutum, and I'm kamanutum, and also me sassy. Name mum, baby, you are demo for me, bre papa. Go both for the cup, for me, so what tabby and munenka for me too. Ye fruit day be at your dear na ye fruit na ye see, one of the omino, me bre papa. Ye fufru, eh? afe mi koya nipa kesefo miensa ene tete akonwa so na papa panyi pa no timfimfim ena baako slim kakra ote ne nchen sei na baako ti omunyina ho ye fe na mintimi nhwe omo anim me se me koto mani a me kunu obi nim ne de akonwa si ha no no so te so Ewurade Nyankopɔn bɔ asoro ne asase. Wɔne ne me dansefoɔ. Me da ya me so ye na me ya kyerɛ wo no. Me kwae ne de me kunu atena kɔnwa so twɛn me. Ti me duru wape na mo pɛgya chair baako na mo de besi hɔ. Ɛna mo ye ɔmo sase na me tena so. Me tena so. Ɛna ɔse aka na awɔtwe. Na wo ne wo kunu obi de mo bɛware. Na ma ware na mo ba bɛware no. Me asafo Ewurade ɛna bɛde me tiri ne kwuta mumu. Mikita mi bon mu benkum ni munifa enu nti enipa ayo marriage counselor ye aka me asafo awurade me ne honkonkono ene me doba Jesus ene ebe ye marriage counselor nensemu ya me tire mu ibi ensemu a me tichi mu no enu bi ene ye tichi me ti obi se eh Florence Obinim ka asem a ase sei for me me kwate ni soro osoro nsem na me ka kire wo And someone can see a case a foot to you to me, papa. And to me, nipa ne two me for my worry. And to me, nipa, any idea, and a back answer me say, and you will be a coming to me now, worry. May a friend, Auntie Ginya, me. Lady Ginya, me. Me ding, and no, me ding, de, nane kria, Ginya, me. Your friend, my Jewa, Cordia, and to me, de, bakupe, sadakim, your friend, Eagle. Okode me tu sa me mreda tu kwa echiri tu kwa far away amen nyame agya nyame oba nyame onkonko na ye me marriage council amen enti ma worry de obetimi egu na twem no eye nyame david ni wan so obeye bibi de si nyankopon ade bi a david beye bi agye so obusa nyankopon wansa Enti David is Awurade na otutu manamo mame. David is Awurade na torre o matamfo so mame. Enti to ase metamfo mu ene nye me ho ate. Wase se me hwe ase a me sori. Se me ti sumo Awurade ne me han. Wase Awurade ne me han ne me nkwaje. Wan yanim na me ho popo. Awurade ne me nkwa ho oden. Woni paboni ni a wata me ne wase me so no. Se wo to ame abesun san me a. Ma me ka che se wo be wetiri wetiri na wa hwehwe ase. Enti se wu wa wari ni se nyankopon sa wo be bi a ota wo no wase chinchina wo de afe na aben woni ukune di hia na nyame na di ukune ma wo na wa bre no wa fa aye yie no wase ono no de wase papa ona ne ho ofe anti a ho ofe wo de ho nye fe ono no wo beje no wo be to ato wo na me se wo be wetiri wetiri no wo be hwi ase ebisa wari ni nyame na de ma wo Fa wunyuma sha Awurade Nyankopɔn sa. Na wadwene betim. Enti nyame no ya na mɔbɔ bi ne wo hu yɛ yo. Mɔbɔ bi ne wo hu yɛ. Enti na sɛ nsɔre ti a wawie mu a, yɛ bɛbɔ mpan abɔ nyame mfiu. Hwɛ, Onyankopɔn dɔ kɔfa ɔba ne brɛ Adam o. Enti wo sha enipa di bɔne no. Na nyame bua fupa wo yanka ebi kwa nka obeku wo ma hye wo ma se frasasi so nenso adam wa word bi o kan ewrade se adam mu wo hen o madwane akwatete wo se e ye di enti na madwane akwatete enti dua be me kan se mu ni bi wan aso ode akodi wonim de adam kan wo se adam adam na wo ye me sa wo se ewrade nyame o oba na wo de ne bre me no enne me ma sei ene beti mi aka se urade oba na wode ne bre me ne ha mi no wa na ko fa wade ye afi ne wo hawa u su fre nyankopon wan ne beti mi ejina aka se e me ma sen e nurei ene e ware a ye timi bu nyankopon pa se urade me be ware di manim ne yiri ma me ne se di manim wo wedding mu na ma ware ye nye ye ye nim a ne se de be kan se wedding gown be bi e kwa hanimu me nam fofo ne we ye wo nipa bi wo mpo a na damfo e na introduce wo ba ama no amenya me introduce wo ba ama no na damfo as again we dey we pa e ma nipa introduce wo ba ama se madamfo ni we good na ware no menya me na introduce ma menyame ni wanim wadamfo ne de eyere ne ma wonyanyame afei na wo wani bire wo yonku bi aware se na ade ne nyame de wa ma me wo ba wo ebi onse wo yire no nyanyame ne de ne ma wo wa na wadamfo ne de ne ma wonti oba wo ye bibi kakam de buti mi fusa na wo twi 1 week na ne bonye oyi ne buti mi fusa na ne kwada to ase me ne wona Obe mo wako abonti ya kubo e jamani. Ndi obe ye nono. Sorry ana wada opompa ye mwaw. Oni mse beema na esi obere ma oba. Kwa osu wanye oba wo suro nyanku ponya mede ne brewo. Etu wa yehune mu ba. Iti nidi ene na edidas. Wadidinu wada. Wadegu wejuma so. Wadegu iye diye so.
Adia minimu ni se. Enadie ye nama ni mrusu bebre. Yatro se. Adie biya wane bre. Enti wo bra ye de da e wo ho enti nye bre bie mu e na ye da ma ne bro so
kwosi ya chro se empe na na wani hia bie wani na aduane be me ho to obi a wo da bie wo ye kwadwofo odi hia o ma be ma ne ho chire no enhwe se osofo aso me sia wale nwum tuni enti eta me so me wale nwum tuni Osofo wa misrewu. Bompaye. Neshe se rade fre wuma nyumtunia. Nyumtufuwa wari enye kabasta. Na wako pembi ashe. Se weni jinyumtuni huso wale na kache rade se. E rade. Fa nyumtunia usro nyamebre mengwareno. Obema ubi. Se wa manya nkopon ni wani mu aware wani bebere obi aware. Ba ye confuse. Abra bo nyina ba ye basa. Agye se nyame betutu wana mo ma. Obi se alpha ni omega. Ahyase ni awie ye nyame. Wunim ade nyina. Na wo wa manyi na o. So mi mu. Ne di menim. Na mankoto so hwe mu. Wuni bi nyankopon ye ye wuni mi kwankobia wati wuni mi nyankopon ye wuni mi kwantrefu tutu mana mama me tutu mana mama me tutu mana mama me iradie tutu mana mama me ye me nyankopon kwan Don't you two ya na mo ma ye. Ema wo ma me mfo so. En ko fa yire mrewo. Na nyu ono na on. Enye wo ma me no ne betena, ono na ekwetena. Ema wo papa mfo so. Eno nko ade yesi di waja ne wonani. Na wo na aware wa asase so. Enso aware de ema wo ma me no papa emfo so. En chechire be ma na oba ma wo ware. Nye no na chere se wo mu ma me. Empere sokura emenipa enchusu aware emaw
se wo maame wo papa ana wo nipa bia opese wo introduce nipa bi ma wo ware no no wo dia ne se de ka busa wo nyankopon ansa se wo urade nchise ye mu sa se wo ye wo yire ana wo ye wukuna because aware bi wo no mo a ba bi e oba na na ba ma ne wo no age se nam onipa bi so ansa na wo nsa etumi aka Uwaka fono. Ebi anene sufre urade. Ninyi nani se ubebu se wanyankupo ansa. Efise, se wupo wa yirepeni mdifo beti miyabuwa wadia. Ajise, urade. Wa yirepeni mdifo fri, urade. Udia ya kani Proverbs, chapter 19, verse 14. Yatro se, efie niye winyadie, ejapadie, eyejanu masedie se omu ya well, edima ema. Na wa yirepenim difo de wo fra urade wo sesa wo po yirepenim difo de a agye se urade ene biem
ya choro se de onipa de ama no ekum na de onyankopon de ama no e ma nkwa se wudu wa ware mfie so na se wo ko ware a ma onyankopon ni wanim na obe ma oba a osuro onyankopon marriage material. Yanko Jeremiah. Jeremiah chapter 17, verse 5 to 6.
Odifo Jeremiah, etire dun sonye yimu enum ekosi ensia. Se eradi si enye. Wadumi o ni ku odene hutu o ni paso.
Wadumi obi odene hutu ni paso.
Na ode honama ye na basa.
Na ode honama ye ne basa.
Na nakoma atwe firi ewrade ho.
Na wakoma de atwe firi ewrade ho so be hwe ne so mepe bibi ma.
Na ebeye se dua kwati kwati anwa prada so.
Mhm. Na suo bi ani ho.
Ori nhu se papa reba.
Yo.
Na obetna esre so nchachire so ne nchine asase a obiara
ente so so.
So so. Mhm. Amen.
Amen. Se wode wo ho ato onipa so. Si wo nipa na enchu so aware ma wa ene wo kan wasem wo se ya dome wo dada je se ye no me ma wo se wo be ma wadamfo atu su obi ama wo so nware no eye no me so ba ma wo papa a se o force se chinchina fie we na sika wo mu wale wa dome se nipa no na wo di hun na ma ye obasa na wo se enhyira nkan ya me yesira wo nipa bia wa asase onipa wa asase so a wode ne ho ato nyankopon so menya me di nanim ware na de wode ne ho to nipa so menipa ne di nanim etu su oba ama ne de wase wo wuti aware enim ubeye se dua kwati kwati aware ne enso aba aware dua a esi anwa prada da so a ensuo ntongu so wasi entimi nsua babi ama oda se wo pa oba obe soa ba ama wode a ene nyankopon ene be yi na ma wo yenko Jeremiah wa Jeremiah chapter 17 verse 13
odifo Jeremiah etire dun sonye imudu miensa
mhm
erade Israel ni da so wana woja wo nyina ani bewu wana wasane firi mekyire no obetwere wondin asase so efiri se waja nkwa esutire ewrade
sa woti asem no wa ubeje nyankopon wa wariem bia twere sem sem nkan kyerew se wani bewu ani wo ne bekan efiri se waja nkwa esutire nyankopon de omaye nkwansu onum nsukom ne ye dano ono ne bem wa me wa wawe ne betonsu agu wa wawe ne so ehira so na waja ne de a ene eniwo ne bekan efise waja enkwansu tire ewrade nyankopon ye beko break ye de asem ne bebe awiye abra ye beko break ye to ye nsa afre ye nuanu mienu bi wa ye sisters na omoso so abedi adanse ye kakra kire ye ye TV ni so number na egu ase no nipa bi frɛ yen edi adanse so yen kunan ti fan sembosia sister Mercy any sister Jilly words of wisdom words of wisdom words of wisdom ebe bua wampa
words of wisdom. Mommy, Yamin Shraupa. Me Pacho, a dance here, me bedie. Numbers na a war TV Nancy program no. One more fre after program no. One more fre a car or my wally moonsem. Mommy, Yamin Shraubi. A branch ye be fray. 2 weeks ago, program na mommy, ye. Emma, Emma, no. Ofre ya no, wasi, Mommy can't send me what's your program, no? Sa semono no onim se sanetie se oba uwale a e wo se utimi siesie we yire na upeja we yire bema sorry inti wo se wo awale baye 5 years but okoto atade a ana se okoye shop ya wonu nko a e na oto atade ma ne ho
wanya bema no
bema no
aha
inti obe fie no be she de ni yiri na ye na na ni nyi ni yiri ne ho nti na wa pie na wa ko pegel e wo krom no ni ge na ko na wa ko tuton ta dia mage no no ni ge ne pi ti ade na ko so wa amade pi obebe bia na obe yi su ti eye sa no na djuma e be fi ni nsa ba no ni nsa abeifo e na e sai na djuma. But because of sa program no awo share ye no ena na ni ba ne ho so se se sa die na awo ye nti ena na djuma efri ni santo oti mommy nyame nshira opa
amen
be ma bi su efrefri ho wo si ye fre ni kujo o si mommy nyame nshira o
amen
na wo be pe kente abaha e di wa ba be se ne chi se hey. Ya papa be prince wa words of wisdom. Inti na semu a waka ni se onimu awale ye. Okofa oba no na ho ofe. E na odi bae. Na afe di obehu ni se oba na sisa. Ti oba ni sisa ye no onu so acha se se ofa guess e wona chi. Ti enemu e ma yale bi be born. Afe oba no kra won hwe no. Waye basa ba wo share sa mema program no ama wasesa na adwen nti nyame onhyira wo de toso bema wasa frɛ ye no wo se ye frɛ ni James wonu de kyerɛ se program na mom ye ye nyina no wo ye ma no because suban ya mom ka ho asem nyina no wo bi atem didie oma oba ni sika.
Emema program asem na
wo. Emema program wo asem.
Okay.
Eh. Iti enam sa program no hwa wie ye no. Onu be ma no wa brɛ ne ho ase akopa ne yiri ne chew. Ti ene awale na sa so. Ti mommy o si nyame nhyira wo. On pega o free adom ko adom. Na sida kɛse pa no de ma ye papa bishop.
Amen.
Ena de chato ayeye ne Friday no. Oba bi frɛe. Was he say, well, Nim say, of referee Cape Coast, or see a friend Abra? Was he said, the air coast union, wall swan, wall coba, oh, Brunia? Was he sabby? What did he need to crash for? Say, Bemano, Prana watching one jaya, then you may say, Nana Jumas who say, ye, na compa, ne we were mean.
Ah,
ain't he? Oh yes, ani ama wenyi nyina bi. Na baby edu no, twase wo sisa ne niamma. No dwane fifi ho bibi pam no. Na wen na odwin sa waye basa. Na bibi se onso TV. Wo so TV no. E na koto obi TV. No she na Friday. Program no so pepepepepepepe. Fe Friday we ya all night no. Nanka de be chi sati de obe paki wa paki niama ni bikra ti otie nsam ni wie ye no mommy wo si opu kotoje pa ni kru chew se se wonu na we gua wale no no wa se be mani ni bibia ti nyame nhira woni ye papa bishop Obinim pa
amen
ti mommy nyame nhira wo
wo
si wo ye juma ti nyame empeja ofri adom ko adom dada
amen
yes sister mercy betu aso
words of wisdom
rabeti enyan sasem
this is from Florence Obinim
amen
epa mcho na mes na twemu o tv nas no enu na enu comment na comment na ye dosu be akakre bi na ye ayefa na ye ka kiremu Mrs. Florence Obinim ye bre bi frɛ ɔ sɛ sɔfo ma menyame nhyira wo In fact, oni wukunu machire se, nyami afremu ampa. Se nyami nshiramu pa. Pacho, yes, it's a big friend. O se so fumami, unchire chire asesame pa 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 pa. Na mikunu ekwa abontin, debi oba meneno ntokwa. De bia or baby a menenoku. Ba un chire chire yinti. A mase se o kopa kura me mfahu. O pia time ope no ombra me mfahu. Ne na menu sukura ma minya akumayare. Na mi jidi se me chasu no akumayare no so ebeko. O se nya minshira opa. Mrs. Florence Obinim, ye papa bi freye. O se nya minshira o. O se me ba. Me fa o se me ba. Because me jidi se me nyinchen o na wa ka se mama me ra ho ama me su adia wo kire ye yi se suban ni mu na me wo me tete me yere pa bana me mfa ho because minim se media so twi bi ni ho ma me na nye wo kire kire yi a anka me nim se ma so ma
de no
ma me pa
papa oye papa na
oye papa penyi so oye penyi pa
na me sira no
o se enye wo nkyerekyere yi anka me nim se ye mema nso ye wa suchi bi e wo ho de bia mitie wo na minim se ma no nko na asuchi wo mo na minim se mema nso obi o se wa ma me super internet me che ade chi a me pa me yire che ho no fa nche me na masre rade nso se won fa me boni nche me Pacho, yes, sister, be free if you are. Or say, Mrs. Florence Obinim, Yami Shrow. Or say, Mini Mikuno at Nana Yawa Cra. And now, a Juma didn't call North. Now, Yawa Honoma, all of a sudden, I was a son, or boomy, or to me, a disgrace me, a war, Nipemu, or Yanne Shakra, no good in you, Marcy. Now, sometimes, you know, until you won't treat it. And so, if you are on any copa, or say, Minim, 9 months, still bear money boomy. O to me gume ni masisa nti ma ye ma dwen se me pa ke me nyama nyina aba akra ba utichin sini nti sofu mami nyame nhira o se ma ye ma dwen se metena ho na se ku na obe kumi a no nkumi o se nyame nhira o pa sofu mami yes sister be free o se free free north naturally o se o ye mami penyi o se Mrs. Florence Obinim Uni ukunu nyansa benkwa na nyamidi ama muse. Ose miye pepe ni na metie munchire chire. Uni ukunu nchire chire na ne mise misisa majwin. Na miya mafame wajwin se ajwin ni diye mesisa pa. Te ose nyami shiramu. Eni munchire chire pano. Nyami shiramu pa. Mipacho mi soste bi freye. Ose ufre free Cape Coast. Ose sofu mami nyami shiramu. Na sema u chire yi efa mema no ebia to mikunu se se hospital na me free ba no be ma me ware no na ye ntemu ye kama minim ne esi na afi wa start ye ma asem se se oda hospital a onya ne kura a obewu na se nkyerekyere wu chire yi eye no krepa na nka menya ho anka me ameba ha na ma be chire ne a to mikunu a oda ho na ese ekurampo onhu ne a onye no ho o se nya me hira opa Pacho ye brebi frey o si sofu mami nyami nshirao. Na minu kase yi mi frey, mi girlfriend ho ena meba no. Na niebe mama state ako abonti nina eji na me yiresu. O tete mi, inti na mi befi ya mini nji. Te ya na makuwa kwa sha abonti sana midiko faa waba. Ene mwa ama sese ukuradie, mi hukurampo se maware. Ba afe first no, mi pie na mi ba, one mento kwa. Baby drum rebi no me ba on kasa ba me ba nso na me hu se o hwe obi tv ba me de agya minim ni amakoye nti me ba na enu ani se makwa akoda nti me fi nu na eto mre edu me bi na me bisan se na eh na fe de aden na o se me de me fi wo na nkyerekyere bi a mate ni nti me fi wo o se I say, so for mommy, and nunti me jaya, sorry, because me nimboni na me dininti, and mommy jaya, sorry. By name me bedru, ya no na uchre mema asuchia, edaho ma mema, omu yesa, wa mame su, me ne me yire na eti o ma panicho na me sire rade se on fan che me me sha si asata kwa sori o si nya me shira o pa pacho mi sister bi fre o se o fre free volta radio o se oni ni kunu na eti na ske bi a ni kunu de ma ne se on fan to o ono fa be ma ne chi di ko ye project bi so nim se bi a project ni be boa o mo nyina so anko ba ne sa nte ma de bia na se ntokwa e wo fie banka ono na odi fo na nke wo se oye di nu de bia na ono awrage na be ma no so ama ye se oye na adwen se ono be jai be ma no because enam se sika ni ti ama be ma ni bi bia aye basa oye na adwen se o be jai be ma no but se all night ya oye ye teachings no ama wa ono ankasa wa ferry ama ohu se ni obe ya obe panic no ni che o se so fuma me me sra o me nu me hu mmobo na bo mpa ye mami se ne be abema ni be hu mmobo na odi achem e san se me ye ma dwen se me yekọ nti ono so aye na dwen se ne me free ni fie na me nkọ e se akase ni ame ye di nyama na akodem o se mi so fuma me me sra o bo mpa ye mami na be ma ni hu mmobo no mfa nche me me pa cho ye papa bi frẹ o se mi ye ohene na so fu mame wa ma mi ho adiri mi me tie wu kunu pa ba mi tie wu de ne da all night we amu ye ye no e na mi hwe bi na wa ma me hu se ye wo difference e wo so fu mame ene so fu mame mu wa chire se wo ye so fu kese yire ampa nya mi hira o no hira o ni wukunu juma pa mu di wo gana ha no nkoso anya mu kese amen
words of wisdom words of wisdom words of wisdom samuel we bua nkrofo o be bi o e bua ye yo uti adanse e kosue ya eye den e bua yen eye urade na ye de asie nyina anye ni pada efiri nyankopon achede papa ne ne aye pe enyina emfiri Florence Obinim efiri nyankopon nchen nyame na ehu e ma ne ma bombo eno de sade papa we ya brei ntimo ma ye nsomu ye na ye mpeje nyina ho ne be ye adjuma kese achin ne ehu ni wo Yesu din mu amen. Ye to aso. Ye babe she. Se enchirechire ya ye enchirechire. A ye tu efose. Se u kwa ku rawa rie mwa. E se u menya nkupo mbe diwe ni mono. E bisi Bible umu penya na. Ye nkoni ye nkoshe. Sebisi Bible mu penya. Ye kwashe tule kurunkurun ni mu. Sebi to bisi da. Genesis chapter 24. Verse 1 to 8.
Mose nguma edikain. Etire edionunai. Ni yimu bakon ekosi mwoche. Na Abraham abo akokra. Na wadi nepi.
Na Abraham na abo akokra. Na wadi mfie bebre.
Na erwadi eshira Abraham adie nyine.
Weshira no.
Abraham kachire na kuwa. Nifie penia oshe adie owe nyina aso se. Fawonsa kama sinim. Na mema waka erwadi osro nya kupone asasi nya kupon. Ntam se. Uri ngwarike na fuwa meti wonumuyi ma. Ma mubi ma me ba. Na komikro mne mebusiem. Kowari eyere ma me ba Isaac. Verse 5. Na nakuwa no kachire no se. Ebia oba no mpese obedi mechiri abasasi yisuo. Enye, minfa oba no minsani minko asasi ya ufri soba ye no so ana. Na Abraham kachire no se, sheye. Na wamfa me bana ansan ya nkohobio. Erade osuru nyankopon a ofa me free magya fie ni asase a wowo me wɔso ɔno so na ɔne me kasae na ɔka ntam kyerɛ me sɛ wasefoɔ na mede asase bɛma wɔn no
awurade nyankopɔn asɛm a meka akyɛ sɛ kɔware ɛyere ɛfiri me kurom ɛberɛ me ba no na meyibɛwu no asɛm wei yɛ awurade nyankopɔn ɛne ɔka kyerɛ me hwan na ɛtutu anammɔn no ma a abraham ɛyɛ hwan awurade nyankopɔn ɛna ka kyerɛ me sɛ masefoɔ ɛna ba bɛdi asase a mete so yi wɔ mo bɛba abɛfa enti kɔ me kurom na kɔware masefoɔ bra ɛna de ebiem
na ɔbɛsoma ne bɔfoɔ adi w'anim
awurade nyankopɔn ɔbɛsoma hwan na adi w'anim
ne bɔfoɔ
me nyankopɔn ni w'anim wɔ awareɛ mu ate ɛna de ebiem
na wakɔware yere afiri hɔ abrɛ me ba
na wakɔware yere afiri me kurom abrɛ me ba
na sɛ ɔba no mpɛ sɛ ɔbɛdi w'akyi a ɛneɛ wo ho afiri me ntam yi mu
ɛneɛ na me ne wo nni asɛm
nanso ɛmfa me ba nsan kɔ hɔ bio
ɛneɛ mfa me ba nkɔ hɔ bio 25 verse 14 hɔ na
mose nwoma a ɛdi kan ɛkyerɛ aduonu nan ɛnyiyi mu du nan na mane mra sɛ ababa a mɛse no sɛ soa wo kuruwa mame nom nsuo no no bi na ɔbɛka sɛ nom na mɛma wo yoma no anom bie no ma ɔno ara nyɛ deɛ wayi no ama wakoa Isaac
wate enti Abraham ne somafo na ɔsoma no sɛ ɔnkɔware ɛyerɛ mmerɛ ne ba Isaac no ɔno nso kɔɔeɛ no ɛne ɔbu nkotodwe no sɛ ɔwɔ awurade nyankopɔn me nso so yɛ nsɛnkyerɛne ma me meduru kuro mu hɔ a ɔbaa bi a mɛhyia no a mɛka sɛ awuraba ma me nsuo yi binom ne ma aboa yi a ɔka me nsoma ne nsuo no binom no ɔno na ɛbɛyɛ Isaac yere enti Isaac yere ɛbra na menkɔhyia no na ɔma me nsuo nom na ɔma maboa no binom ɛfi sɛ mede mehyia ɔbaa biara na mɛka kyerɛ ne sɛ ma me nsuo nom na ɛma maboa yi binom na ɔma me bi pa ɔno na wawurade wayi no ɛde na ma me sɛ memfa ne nkɔma Isaac ɛnware
ma ɔno ara nyɛ deɛ wayi no ama wakoa Isaac na ɛnom na mehu sɛ wayɛ me wura adɔyɛ
ɛnom na mehu sɛ wayɛ me wura Abraham adɔyɛ ampampaa so ɔkɔɔeɛ no ɔkɔhyia Rebecca bɔ nsɛm ma Rebecca amen enti deɛ ɔsomaa no no Abraham ne servant na ɔsomaa no no ɔno ankɔ kuro no mu amfrɛ ne akɔhyɛ ɔbaa kɔkɔ a na ɔbaa tuntum wankɔ akɔyɛ ɔbaa wɔsowa ɔn deɛ ɔse wɔde gyaa nyankopɔn sɛ awurade nyankopɔn ɔbaa bi a mɛhyia no a mɛka kyerɛ ne sɛ mepaakyɛ nsukɔ m de me awuraba ma mbinom mesrɛ ɔ sɛ ɔma mbia no mamaboa yɛ wɔdi m'akyi so mane binom sɛ nnipa korɔ da a mo mɛtiri mɔden na wɔde ma me a na ɛneɛ wɔno na wayi no ɛde na ma me sɛ memfa no nkɔma me wura Abraham ba Isaac nti ɔkɔɛ na awurade nyankopɔn ɛyi Rebecca ma ne bɛhyia no me Rebecca tenaseɛ amino enti bi asi pɛn ɛwɔ Bible mu ebi asi pɛn Rebecca yɛ ɔkofoɔ baa ebise nyankopɔn ɛma Rebecca yɛ funu no ɔnyɛ ntaafoɔ no nyankopɔn hyehyɛ yɛ mu no ɔhyehyɛ sɛ ntaafoɔ no kakra no ketewa no wɔno mmom na nyankopɔn de ne bɛyɛ n'agyapadeɛ ɔno mmom na nyankopɔn bɛfa ne so ahyirɛ wiase enti nkɛyɛ maame bi a n'ani nyɛ den wɔnyɛ maame bi a nyankopɔn otu sii na nkɔ bɛma ne ba panyin no mmom ɛna bɛba abɛyɛ abɛdi adeɛ na nkɛ nyankopɔn bɔ hyɛ asesa na nso so maame no san sɛ ɔyɛ choosing person ti maame no de n'ani yɛ den ne nyansa tumi de aboa honam taataa ne ba ketewa no ema ne ba no benya aboche do anya sa ne ke nipa hyehye yemu de omo hyehye se panyi ne di ade atia sa bona se where your marriage material maame Rebecca. Amen. Se wunya oba osuro nya nkopon wa waware mu beye de ama ufie ni omenyi na koso ama adwuma biela wo ye na sasi so se wo ye sofo se wo ye judge se wo ye lawyer se wo ye bank manager wo na wo ye hwan wunya oba osuro nya nkopon enya oba ne ho ofe enya oba wo ye kokko ni tuntum na ye ka oba osuro nya nkopon so a na nkyere se oba osuro nya nkopon de ne ho otan yame wade ade papa ne che nipa obesiesi oba osuro nyame ya waye kama pa no de na bro eno so nkyere se kwakoware oba osuro nyankopon nti entokwa bi ensi fie hoda ese ne katre makrom ye dai omoko problems beba de nenso oba osuro nyankopon no wade na ho brase ye be solve problem na ma bon sem Jesus aha enene yede ye nkyere kyere no ebesie nyankopon hyere mu nyina nyankopon hyere wo se wo hwe ye be sponsor ye e wo TV ne so na program ne ntimi mpegya nyankopon hyere wo God bless you bye 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 bye.